parawa. Yeah, tipu matoro ki te ao, takuma no anui ki te ao. Ka wea atu ko to taira, ka wea atu ko to taira. Ki opai tawhitira, ki opai tawhitira, ki opai tawhitira, e hika. Tipu matoro ki te ao, takuma no anui ki te ao. Ka wea atu ko to taira, ka wea atu ko to taira. Ki opai tawhitira, ki opai tawhitira, ki opai tawhitira, e hika. Ma he ku ra huna kei to mana wala. Tēnei ka hura, tūmai hei rau kura. Tūmaira hei rau kura, kura he rei. Nīho, 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 nīho. Me kau mai parawa, me kau mai parawa. He rei, nīho, 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 nīho. Me kau mai parawa. Heke ito upoko, poko vivi, huu, hope, wai, 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 wai. Iri, iri, ana, inga, tohu, o to taera. Haringa, motoi, utiki, kirunga, kaukura, kaitaga, utikina, tatuwa, tatuwa. Haringa, motoi, utiki, kirunga, kaukura, kaitaga, utikina. Mātou hei tōki hei tiki hei hei hei. Mūre hei mātou hei tōki hei tiki hei hei hei. Hei. He rei. Nīho. Nīho, nīho, nīho. Me kau wai parawa. Me kau wai parawa. Thank you.